nakhu-ke okuzokwenzeka manje uzoyiqeda nya lento ephakathi kwakho nalothulo wakho. Mina nawe sizoshada bese kuphele kanjalo. Ngoba ngisho njalo awuyona inxoxiswano le. Ekhaya bathukuthele bayaqhuma. Uyazi kahle into bazokwenza yona. Sekufanele ngidwebele yona yonke i-deal oyenzayo, yonke i-investment. Pheliyani kanjalo nje. Sizokwenza isiciniseko sokuthi ugcine emgaqweni ungenayo ngisho i-anda le. Manje shonweke sithando senhliziyo yami. Uzoqhubeka nokuchubuluzana nami noma sizosishadela sithandane kamnandi kuze kuyolamula igodi.